re re mo ekile up until modimo ba dira thato ya gagwe. All I can say ke gore re mo ratile, ra mo rata ebile tla tswelelana le rona. Thuto rampaleng, tsamaya sentle naka. Thank you.
Ke a leboga Mimi, ke a leboga thata. Tsala ke Remedy.
Dumelang bagolo. E nna ke bidiwa Kagiso, well known as Remedy. So ke tsala ga Thuto, ebile matter of fact I'm your brother to him, because re tsogakala thata. But I'm not gonna say anything se setelele, because monna le ne se motho o buang thata. So but the hell, I'm just gonna say, rest in peace, my king, Thuto. We love you, we'll forever miss you. Your legacy will never die. So, yeah, that's all I have to say. Mudimana loyana kolente, and I pray you go to the right place. So, that's what I have to say. Thank you.
Tsarara re go go rotsa mela ka kwano tsamela ka kwano
dumela mo tsai go ba le dumela tsa to mme ei ke nna ne ke kgwetsa drama boy. Can none again numbun to you one letter boy? Don't yan one or two doon. You was a cerebral. Fun away egg. Straight from the streets. Got a ramon a lemon way ha. You also got a letter, but I have a border, you know me. 2 minutes of a fun of a bitch. Dibiti di ntsi kwa re di erile ditiro laita ka ne re nako tse dingwe ke na le ene a reka na mona slash ka šwa mena ke šwa na nna ke batere be ke tsere beke ngwana le ena ke hume o hume o tswana le sa thola ntho di ao bata khote ya ka weekend ya nta pisa. Later, I can pinch him. Later, I can be the same. Later, I can run out, talk a petrol. The Jordan's very good. I'm going to pick us to pump an hour. American number. Really, my dear. When's the mala? O tata, sa tere tlo di bona mo ke di nyana di kgolo di eta. Magrempe chai, o na le nna tlhong. Re re seo, Stage Ox Africa, e banna ba ba remeno ke. Tato motantelo e ke e mufasa stuba malapa di tuba ruba. Izinja zempelo ele tie mona ne khona go bua di milene tse dingwe tse di ntsintsi ere hole thata e be ke ra sho go tla go ke mo go khoro ke betsa la tu go sena ngwana o tsena mahala ke betsa la tu matari patala go tla ba si mo tsaka go tsara ra mo khale me. I don't hate it, so what am I? Did never take a money again? A lady, a so good, the whole day. Can you wound in the land to an army? Would you wound? What I guess so long when I was telling you, can you wound? Once. Don Ame has long predicted horror on the level of a bitch. la tala zarara kana go re batla ba tlhalo ga di gore tlhogo e se nang shape tona e sere lady ne re ke mella ho le thata avantare dilwana na re ja pa le ne se te go nna ya bereng ne ke ya para mo mas and have a dona me alam na te jo nande ke go po go rute re me ga dina ro pele go fifona kai re buse di pele Thank you for that. Kale boys. Ngare ke bere le go shona go kwetsa. Le betsa le piano. Go le betsa. Are I'm a hustler. A hustler never dies. They rest. Rest of my feet. O kgale wa kgatlhetse feet. O ntsha salute you. Thank you.
We are here to celebrate a life and not mourn and cry. For God gave us greatness. My brother Badi said it earlier on. Bora ramphalele ne ga re tsalela senata. Nna ke emetse ba bodiragatsi mo mosongwono ke tlo go bua ka dile tharo tsenne ngwana a lona na le tsone. Sa ntlha ke batla go bua gore drama ba ona a tshepa modimo wa gago. He had a sense of authority. He was not shaken whenever he could. He could wake up and tell promoters that kamoso ke charge 70,000 pula. Ibile na sa tsameki. Ha go charge 70,000 pula o ile otletse tlhoga ga go ngwana ga mphale. La go modiela 70 pula o. 70,000 go. Drama boy trusted that greater is the God that lived in him than the one that lived in the world. Lentse le utla di buika go harologana di bua gore ene ene mwana wa ile ngore o naana le humility ye ntse o naana le setho se se ntse ntse a tlotla modimo o tsene a tshela mo go yene ke o sone se o ha ba ba bangwe ba ipitsa the king of what ene a ba re nna ke wa makeshane ke wa ko ile ngore ba go bona go le role go le bosetla o ne a dumela gore modimo o motlhophile ya ka karabo ba le khantela a buile khaitsa ya ka a bua gore modimo o ne a itlhopela go dirisa ngwanao modimo o ne a re monela dingwe ga di le 10 mme ngwanao botsadi gone go hakhamatsa ka gore o na itse gore modimo na mo ile dingwe ga tse ndi gana go tshela lo baka o na a tla re bolelle gore kana the clock is ticking tiktok o ne tla re tiktok rotlhe ba ne re tsa ma ba re berekile lene ne re itse ona se tsa re be are boleletse le gore tsatsile ke tsa tla tsa mang go tlile go nna jana e bile tsatsile ke tlebeng ke tsa mang wa me modimo o tlile go mana gore tulo ya me ya go tsa mang ka bono kopila le botshirire je leng gore nna se nna se ba ile mo go nna se jadile se teng drama boy ini le pe o ye leng gore ile modimo a e ba mmu ya unwa this country has never awarded drama boy any award but he never gave up nere hantsa pina ga go tlhama boe na sa ise ko radio station na la tele di radio ne di mokopa gore re kopa music ya gago ka gore o na a tshepa gore ke peo peo ye leng gore e tlo go gola e bile a itse gore peo yeo ke peo ye ne tswa mo le tswa go la modimo le rapele sekileng we owe him the lord as a country I remember he had an invitation to go to Miami wa hamu ke o le ke o bona hale ke lebetse ngwa gare medu tla ngkhakolola rena ra le ka mogo ba di kgwebo le bo mma di kgwebo mme ke le bogala re o ne le se buiha re tona tondarai ena na ipela ka pele gore nya lona ba e go khobokanyang se le tlebele se go khobokantse ke tlebe ke tla ke setatse mme ga se ka ga tsama ya ka ne ra ka ntse ke tlile go boella mahoko a mabane tona ka mabane o letse gona le bana ba gago ebile ke lebogela gore tona ena a re utlwa gore re wetse ke siruse wa bona go le botlhokwa gore mme o nne o ntse o tisa mathidiso ka ofisi ya gago gore go ntse go tsamaya jang ke go lebogele seo tona mme ke re tona re na le bolwetse mo legatsheng la rona la Botswana bolwetse jwa gore re rata go dira dilo thari ngwana a tshwana le drama boy ngwana a tshwana le sasa class ga re a tshwanela go ba le leboga ba setse ba didimetse tona. We only celebrate greatness of men and women of this country when they cannot say thank you. A bolwetse jona tona re le ke go bobakanya. A re le ke go berekela mo nakong ka gore modimo o re bontshitse ka drama boy. That I am a god of seasons and I'm a god of time. Wa re bontsha gore nna ke le modimo. You can plan, but I decide. We shouldn't have decided to, when to honor drama boy. When he gave him the authority and the time, we did not rise up to the occasion. That is a mistake that we have to correct as a nation. We need to start celebrating and acknowledging greatness when it is still here. Ka gore modimo tsatsi le letsatsi o re nela bomogolo jwa gagwe. Khantele karabo na a bua a re mongwe le mongwe o modimo a mo dirileng. O na le bomosola, o na le talente. O na le se modimo a se jadileng sa tsileng o na le thomo ya gagwe yaanong a re lekeng re le batswana re le tšhaba ya botswana le gore mante wa rona wa botswana gore re itse re tlhaloganye re itse gore ga modimo a re dirile o re neetse nako mme mo nakong eo ga re tshwanetse ra tsholetsana a re tsholetsaneng re itse gore go na le another star is being born so let us know when to appreciate and when to bestow honors on our sons and daughters when they do greatness so that they may be able to say thank you ba khone gore ba leboge ba re thank you le batsadi ba bone ba ile gore ba ba tsala ba khone go gomotsa ba khone go ipela ka bana ba bone ba santse ne ba tshila mme ke tsa kere ka otona wa me o ke motshepang thata ka gore ibile you are a very great entrepreneur I have all the confidence in you honorable Buti that we will be seeing a great difference. Re nile le se gajaja, le bile ke le bogele ministry wa gago gore le ga nne go le thata, di artist di tsone di ne le bona relief. Rona bo mmadi kgwebo di promoter ke rona ba eleng gore ka re le se gara a bona sepe mme ka modimo ga o ke o latlha. Ke ha le ibuletse industry tona ra le boga. O tla re le bogela ne tautena wa le hatshele. O ke itseng gore ke mo diragatsi mo pelong. Ibile o rata ba diragatsi thata 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 thata. Mme yaanong ka ke o tswala e se gore ke gama lebo ke batla go leboga bone badiragatsi ba ba dirileng bontle 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 jo lo bo boneng jwa maaka ne e le jwa gompieko ke re I can confidently say the creative space ke yone e iphitlhetseng drama boy re na ra kopa bo ra bamphaleng ra re botsadi re a itse gore le ka kgona mme re tlo go kopa gore le boele ko morago le ipoge matsogo le re letlelele re fitlhele sole la rona ka gore le sole le fitlha se sole ke kopa go lebogela ma go drama boy house buile rra go drama boy gore e be le re fitlhile tshono ya gore re kgone go le fitlhela mana a rona go le gantsi ga o ke o bona ikwa dilo e beile diloko yana ebile gape ke lebogele le kereke ya lona e ne e le tsamaisetsa tiro ke re prophet mogopo dira a leboga gore be nne le kgone go tlhaloganya gore rona ba bodiragatsi ga re dire dilo jaaka dintsi because kana ga teng in the beginning God created and we are creators that means in us we are very special people because we are creative we are so close and dear to his heart hence he had blessed us with a life that was puto bali u buile are tota heaven had sent us an angel and heaven has gained an angel. Drama boy was music and music is drama boy. Rest in peace my boy D boy, rest in peace because you will still rhyme in heaven. Heaven has gained an artist in you, has gained greatness in you. We give honors and we thank the Lord for having been blessed as a nation of Botswana to have a great lyricist and a great poet and a great leader that he was who wasn't selfish. Drama boy took so many with him. Baba ntsi bana ba ba berekile le drama boy bo mmele bo re ba di khobo tsa bone di tsholeditsweng ke ngwana a gago ausbui ke re a modimo a go se go hatse wana le rrago drama boy a se go hatse bo khaitsa die ba nna ba rata ka lo rato le le kalokalo le ene monnawe go le ntshile le tshwanalela gagwe o ile ngore re tsa gore o tla tsholedisa se mogolwe a se dirileng ke re bo rarampaleng le tsaletse Botswana senatla re lebogela modimo gore e be le rile senatla se ga se sa rona springose le re hile monyetla wa go ka supa bogolo le tshepo le bontle jwa modimo ke a leboga botsadima.
Has failed. Till I had it like a Cuba for long, in a car with Sevilla or in a Cuba or came here just 3 minutes. Cavalina Lahole, our rabbi, saying with Till I had it like a Palamella Jan in Jago, Motu Hitona. My peace.
Because kama tla go felo re ta go gape re kopana so ma go drama boy ona bua le nna sengwe se sa nkgoma mo pelong first time ha ke ta go kopana le bone are ngwana ka la bona ngwana ke a tsamaileana e rile le mo ambulance ka ma amogelisa Jesu ile la bua re ke ma amogelisa Jesu selo sa me be se go kotsega be ke dumela gore drama boy kwa leng teng o na le modimo ka sebelebele and-e ka nako nngwe gape re tang mona ka leina la Jesu. Such a wonderful hard working boy, very humble. Botshelo jwa go bone bo le bonnyane mme mo bonnyaneng jo o ire dilo tse dintsi ka nako e one. O ithutile dilo tse dintsi ka nako e one mo e leng gore ke dumela gore it's something se e leng gore se tshwanetse gore se inspire the youth ko ba leng teng gore no matter gore o tswa kae o kgona go nna mongwe mo botshelong yaka drama boy a itiretse a nna mongwe mo botshelong ya re gompieno ga re le mo phitlhong ya gagwe ga be go tsile maparlamente di-artisti batho ka mehuta ya mentsintsi mme drama boy a simolotsela from nothing. This should be a lesson to us as the youth that we kgona go iperekela e be re itirela sengwe. This should be a lesson to also the artists ko ba leng teng gore re kgona go emelela re be re itirela sengwe mme se se tona mo dilong tse dintsenyana ke maitseo se se tona mo dilong tse dintsenyana ke maitseo gore be re leha re bua ka drama bo emwe le mo buile le mabaki di bui ka bontsintsi ba ne ba bua ka maitseo and the humbleness of drama boy a maitseo ao a tsene mo go rona re le banana banana malatsinga re lebetse o re tswanteng a go re ikageng banana a re boeleng ko marakanelong iskar o nne motho o mongwe ga o tsena mo di-facebook wa change o nna motho o mongwe a re ikage re boele ko marakanelong maitseo a batere maboe a letsa a builwe ke batho ba bantsintsintsintsi ba gaetso ka mako a kalo ke taya mahela alo because a ka simola ka bua dilo tse dintsi ga ke go hetsa a mongwe a katere maboe o robale ka kagiso o robale mo sehubeng sa ga jesu kriste e bong moreno wa rona amen.
So short and precise. Ke a leboga Dima Mphisi. Ke tlo gore ka bokhutshwane hela ke emeletse comrade Boko gore a tle a hete ka lefokonyana hela. Bonna ke ba batlabeng ba tla ba bala melaetsa bao ba ntse ba ipaakantse ka gore wa go nna mokhutshwane and then we continue from there. Comrade.
Ke ka gore se ha thotloetse batlhale hi ba re the spirit will not descend without song moa ga o fologe ga o theoge ga go sena thoko make le lemoge lotlhebetso ka maemo a lona ke le lemoge ka lerato le boikokobetso ke lemoge bagolo ke lemoge bogogi ba etele dipele ba bagano ke lemoge mongwe le mongwe mme ke lemoge segolo bogolo ka tsela e gaphegileng banana ba bagano gompieno ba tlile go tsamaisa sentle monana ka bone ke ba leboge ka gore ke bone ba nnileng thotloetso dikgwetlho tse ba kopanang le tsone mo matshelong a bone ke tsone tse di re bopetseng lesogwana le tsa dira gore neo ya gagwe ya go tshopa molaetsa le go tlhomaganya magoko mo go bidiwang rap rhythm and poetry poko e kopane le moribo ke sone se monana yo ke ne ile neo ya gagwe ya isupileng ya itiragaditseng ya khothaditseng ka yone e a rutileng sechaba me ke mo leboge le ene e ke mo leboge ka gore ne ile motho yo ke mo itseng ke hano tota kota go diragatsa appointment ne ke na le appointment le ene e go lebegang gore jaanong ke ne ke tlamega gore ke tle go e diragatsa ka tsela yone e ka gore o ne a romela molaetsa ko go nna gore re tlamega gore nna le ene re kopane go na le dilo dingwe tsa ne a batla nna le ene re di kopanela re di bua mme go a bonala gore appointment e jaanong ke yone ke hano go tla go mo felegetsa le go diragatsa tsholohetso e ke ne ke e dirile mo go yene gore nna le ene re tla kopana banana ba ba hano ba tshwanetse jaanong mo botshelong ja monana yo le bone ba ithute go batla le go diragatsa dineo talents tsa bone ditalente tsa lona ga gongwe ga se go lema jaaka go akangwa ke bangwe gore le tshwanetse le nne bo young farmers
bala tshwanela go patelediwa go nna di farmara bangwe ba lona ga se di farmara gongwe bangwe mo go lona ke tsone mme ba e seng tsone ba ke itseng gore ba palo ya la e ko godimo ga ba tshwanela go susumediwa bolemi le borui ba sa bo batle ba sa bo rate e se yone neo ya bone ga go dirwa mananeo a tlamelang banana a go batlwe dineo tsa bone di rotloediwe ba thuswe mo dineong tsa bone ba seka ba patelediwa tse e seng tsa bone ya monana yo e ne e se go lema e ne e se go rua He was a rhythm and poetry artist. Layered poetry. Evocative messages. Powerful imagery. He was dropping word bombs. That's what he was about. Mele ba ba setseng ba batle ba bone bokgoni le ditalente tsa bone they must find their virtue and their virtuosity gore le bone ba tle ba tshele botshelo jo bo heletseng ja selekanyo se modimo a se beileng tse re sa se itseng mme a e re go ya ko bokhutlong mongwe le mongwe a ba a diragaditse dineo tsadi hilwe batlale hi ba re potso engwe hela e o meka mekana le yone ka botshelo ja gago one question and one question only ga e go botse gore o humile go le kae ga e go botse gore o khubukantse dithuto tse di kae mo le hatseng le ka kwa potso eo ga ya mane le dilong ba re hana go e tsamaela go goroga ya gore o tolele ka go le hatseng le potso eo o tshwanetseng o bo o e arabile ka botshelo ja gago e nngwe fela ka sekgowa ba re what kind of human being were you o nnile motho yo o ntseng jang what kind of human being were you ba ba tswela ba reitse relational question e go amanya le ba o tshedileng le bone gore o amile ba o tshedileng le bone ka tsela e ntseng jang o ba diretseng o thusitse mang mo botshelong ja gago o mo thusitse jang ke yone potso e o tshwanetseng o bo o e arabile mme mongwe le mongwe yo o setseng ga a tswa ga a tseye pena le pampiri a kwale gore e tle e re ga a hulere ope yo o emang a bua ka ene o batla a bue a reng ka wena ga o hule go hulareng ga gago o batla ba ba buang ka wena ba re o ne o le motho yo o ntseng jang o dikwale tsotlhe tse o batla poko le kgalaletso yo o batlang go e neelwa e kwale o ikwale yotlhe ka ga o batlang ka teng mme ga o hetsa o bo o diragatsa tsone dilo tse o di kwadileng gore e tle e re go buiwa ka wena e bo e le boammaaruri jo bo tlhalosang tota se o nnileng sone ke sone segompieno ga re buledisa lesogwana le re lemogang sekao se a nnileng sone ka magoko ka moopelo ka poko ya gagwe re lemoga ka ga amileng banana o ne a na le melaetsa e sa kgabiseng boammaaru a bo bua jaaka bontsi he was a truth teller se a ne a se dira se bidiwa truth telling na a bua boammaaruri and soul stirring a tsikinya ya mewa gongwe e thulametseng ya banana ka ene le bagolo mme re mo lebogela sa se dirileng ke sone se ke tsileng ha to honor my appointment with you drummer boy and to bid you farewell fare you well lyrical wizard truth teller, soul stirrer, fare you well. Jalebo.
me ke kopa go bala botshelo jwa Musi eh jana gore re thuto Derek Ricardo Rampaleng drama boy o tsetswe ka di 3 tsa kgwedi ya bo 3 March 1993 go Princess Marina Hospital mo Gaborone. Thuto ke ngwana wa bobedi wa ga Re Solomon Rampaleng le mme o Itumelo Rampaleng o simolotse dithuto tsa gagwe tse di potlana ko sekolong sa Boikhutso Primary School. A ba feleletsa ko Philip Moshotle Memorial Primary School. O ne a dira dithuto tsa gagwe tsa JC ko Maoka Junior Secondary School mo Gaborone. A ya go feleletsa dithuto tsa gagwe tsa BGCSE ko Gaborone Secondary School. Go ise go ye kae o ne a simolola bodiragatsi jwa gagwe jwa go opela mmino wa motswako. A tsweledisa bokgantshwane jwa gagwe go fitlhelela a re tlogela ka bokoa. O tlogela batsadi e le mmaagwe le rraagwe batsalwa le ene ba le bane e leng basetsana ba le bararo le morwarraagwe a le mongwe fela le setlogolo o tlogela bana ba le babedi.
Mesediso mose wa B790 ke equipment mo teng. Disibling se tsa ga drama boy tlabe di pagame mo B589 B937 BOX. O tlabe go pagame di-artist tsa rona ke bona ba e lerotle ba go folosa ngwana a rona ga re tsene ko mo mabitlheng. Mme Zenzelo o tla ba tsenye mo teng e tlabe le MOD, CPD, Francois, Bali, Remedy le Londale. Jaanong re tla kopa gore ba batlang ba tsa ngwana a rona mo ntlong go tswa mo ntlong go mo isa ko koleng. Nigel Amos, Dipsiso Lolwane, Thato Pila Ene Tsarara, Jack Botloko, Mof, Ngwete, Leka Ibaakanya, Leka Dimenze Kakwano, Rehenda, Leturo Kwa Luti.
Ke helele tsa go kaga, kaga drama boy, ene le karektara, kake nengke, ke mo ituta ka tentru mawe, Medal Last Communication Malga Magari Mwano, me, ona le element ya go tlhoka ma itseo nyana. Ha o pela pina engwe a baruti ka dišutu ba re baruti ka dišutu ba rile kore mo bana ba motho o a o rumolana motho o gao o mo go rumolaneng wa bona mme ke re motaka omme o na le maitseonyana mangwe a sa a tlhokang go elwa tlhoko mme mabeleseke yanabile bakatsekere ba ga itseng mo bodiragatsing batho ba bua ka mehuta e harologaneng tota a be nne drama boy go na le sengwe se se leng reality a batla go se communicate mme a sa batle go se hapoga mme ke leba gore ga a bua morutipe ka leina o rile baruti ala ka difuti a ba a bua mme be ke re baruti le rona a kgonne re iketla re tla tlhasega ke batho. Jaanong mo nakong e ntsinyana yaka ne ke reka tla gore ne kwatsa gore ke emeletse moruti ebile le mme mme mmakgosi pone ebile le moruti ko kerekeng ya me ya mollo a le re tla ka lehoko kore a le re tlha ga re na go diega gore re tle re kgone re go ba lekaule ke a leboga.
Mountain of Liberation ka ha tsa ga ga HSP wa rona Prophet ST Mogopudi ke ena re dirang gore re kgone go bua le go kole ka nonofo. Amen. Ka go bala Johannes 10 verse 1 amma ruri ka loraya yo sa tseneng ka kgoro mo tsakeng la dinku mme a pagama ka go tsele ke ene le godi le senokwane mme yo tsenang ka kgoro ke modisa wa dinku ke ne ke heta ke ya go bala e ha bohelonyane ye reng setshwantsho sa Jesu a se bua nabo mme ba seka ba tlhaloganya dilo tse a di buang nabo gore ke di se. Amen.
Amen.
Nta ke le moge ba totegi ke ikokobeletse kgosi ebile e le moruti gape. Ke ikokobeletse ba totegi botlhe ba bagano, makhanselara, moeteledipele wa UDC, Honorable Dumaboko. Ke be ke lemoge bo ramphaleng. Ke re ba ga rona re tisitse kgomotso e e hetang dikgomotso tsotlhe ya legoko la Modimo. E motlwana wa rona Jesu Kriste a re boleletseng gore ga ke tise kgomotso jaaka lehatshe le ka le emela. Ke le neela kgomotso e e heleletseng. Bui, my sister, o tlile ko Mountain of Liberation o tla o kgarameditswe ke sengwe. Kana Jesu Kriste a re tanko go nna lona ba le imelwang. Hey, ga o ise o imelwe ga o ka kwa ya ko Modimong. Nne ke dumela gore Bui o ne o imetse. I saw the hunger for God mo go wena. Ga re ntse re tsamaya le wena jaana. Bui o kgona go tathapelo ya bomme ya la bone. Nne nna ko Gaborone. E re hetsa go rapela re ye go mopega ko setopo a sa tshela koloi. Ka bona gore mosadi o bata Modimo. Mme o batala Modimo gore a mo rarabolele tse a di raletseng. Ga go tee kwa Modimong fela ba ga rona. Re go lebelela jaana ga gongwe ga o ise o late re be re re nnyaa ga ise a late. O tata ko Modimong. Mme rona ba re lapileng re dira yaka bona re dira jaana because re lapile. Ebile le ntshwarele ke robe di-protocol ka gore ke bona banana go loga. Nna ke tsene kwa Mountain of Liberation ke ntse ke rata Modimo ebile ke direla mo dikgolegelong Prison Fellowship Botswana under Prison Fellowship International. Mme ke ratile ntate ka gore o ne a nkamogela. A ba leboga le talente e mo go nna. Ke ratile ga o buiwa ka ditalente. Because nna ga ke tsena mo kgolegelong, ga nke ke lebelela bana ba gore gate ke magodu gate ke eng. Ke leba madi a morena Jesu Kriste a tshologileng mo segapanong. Ke be ke leba gore Modimo o ka boloka. Ba ga rona go setse go builwe gore re dirisa tse re di tshotseng. Go lwa ntwa mo lehatsheng ka gore diabolo ene wa dira bosigo le motshegare. Mme nna go kerekeng ye ke e tsenang ke rutilwe gore ga go judgiwe. Ga re judge, ga re athole ope. Mongwe le mongwe a na le talente ya gagwe. Drama boy o ne a na le ya gagwe ene o e dirisitse go ngoka banana gore tsatsi leno be ba leha. Wena o dira eng ka gore gate le godu la tsena ka kwa morago go utswa ga le tsene ka kgoro. A mme wena o tsena ka kgoro. Modimo o re tlisitse mo lapeng a ramphaleng ka lebaka gore tsatsi ene be re emega. Modimo o raile Joshua a re tsamaya kwa yang teng ga o gata le gatse ke le go netse. Ke dumela gore tsadi eno lapa le re lehiwe gore re le gapele kwa Modimong. Ke dumela gore ga re hudugaga re hetsa phetoe ba raramphaleng ba ka sala ba bangwe ba re re bata Modimong. Bui o dirile tiro e tona o peo o go boramphaleng ka gore phetoe e tla dira pharologanyo mo matshelong a makakatela. Phetoe re tla bua jaaka Isaia a re irile mogang o o sia suleng ka one. Ke ne ka bona Modimo. Phetoe e tla dira pharologanyo le kwa lapeng la gago ga o tswaga. O tla heta o simolola go ira dilo ka pharologanyo. Re batswana re itlwaeditse go jaja, re itlwaeditse go athola, re itlwaeditse go tsena mo diofising tse e seng tsa rona. E tla re ke le mokhanselara ga tena o ithela ke setse ke le kgosi. E ba re ke le moruti ga tena mothela ke setse ke hetogile jaanong ke bereka kwa ofising ya moparlamente ga tena ke hetogile ke ministera wa banana e ba ga rona a re tseng diofisi tsa rona a mongwe le mongwe a tseye ofisi ya gagwe e tata lehatshe le siame. Re lela lehatshe le la Botswanane, re lela bana ba ba ronaba. Nna gompieno ke botoka ke na le setsha banaba ba ba reng gape re leme ba bua nnete gape ba leme. Ba leme ka eng? Ba leme ba dire jang ba iseng ke ba leme? He? Bana ba ke rona tshwanetse gore re ba akanyetse. Rona re na le ditsha ga bana ditsha. Rona re berekile ne re hetsa sekolo o bo bona tiro straight to place iwa. Bona gompieno di-graduate di tsa lehatsheng ga di bereke.
Neruna, repalelwa ke gore re baakanye la uto profeta re ne go tetse ko Maria go sena gore molwetse o ka bonwa ke ngaka go ntse jalo mo dipateleng tsa rona gone ga di boraga la bona gore re agetswe ditente gante gore ga o ta o lwala o nne mo tenteng pele ga o ka bona wa tsena kakwa wa go tsena kakwa ka 11 o'clock o sale o tile ka 2 a.m. o tshwerwe ke sethale mme dilo tse ga re di baakanye because rona batswana ka re le tsena mo diofising tsa batho ba bangwe mongwe le mongwe ga a dire tiro ya gagwe le magodu le dinokwane yaka baebele e bue ka go tsena mo ofising e seng ya gagwe e ka be re go na le leswe kwa ramphaleng o sa fane ka ramphale ebile o sa nne mo makakateng o boata go akgela ka leswe la ngwana yo mowa wa motho yo mongwe o bo ya go bua dipuo mo lesong o boata go ja dinama tsa bone o buile dipuo mo lesong la bone o ka seka ba re mo gatse ofisi ya mente ke didimang a re didimalelang diofisi tse e seng tsa rona le magodu le dinokwane le tsena mo malapeng a batho le a laola mo malapeng a batho le a laola mo diofising tse e seng tsa lona fire 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 mountain of liberation re bitsa mollo gore o laile modimo a rona ke modimo a arabang ka mollo nako ga nte o tsamaisa mme ke leboga banala ke rata banala ebile ke rata the boy child that's why ke ntshitse sethabelo since 2005 ke berekela mo dikgolegelong ke tsaya ditsompelo tsame ebile mo kgolegelong ya motshudi ke nna teng bana ba I sit down with them one on one ke ba utlwa mme ebile mo gongwe ke gare ke dumela gore motswana gare mašiki tswa thobeng ke le phepha selabe se ta le motsagamelo motswana o bua nnete bana ba gase gore ba mo toronko gore ke magodu ke dinokwane magodi le dinokwane ke rona batsadi ka leina la jesu fire bana ka segogalang banaka segogalang badiragatsi ga ke ne leba yana ke bona modimo le ga tshelela botswana le le tlile go le tsaya rona ka kwa rona e setse e tsamaile re lebile kwa mabiteng a rona ke lona le tshwanetseng gore le tseye tshwetso ya gore le patale ga tshela lona le nna jang ka leina la morena jesu kriste rana danki morena danki ra danki morena danki ka leina la gago le le maata la kgosi jesu
Anti Jesu
wayaza na retswa khale masigo re sa robale
tsana go ka tsadi mo go tsadi o ka fa ka smo di tsara ba go ba dumedi sa mo ya la go le ka la tsara ba metla ba tsi se di tsinya ba tsene la go e ya go na go tsadi ka
I'm a feeling, I'm a feeling, I'm a feeling.